Sengizok’thengela uMbayimbayi wedali. Udubule intaba. Intaba zangakini.
Masuche uDubule intaba ngabusayizwe. Intaba uzongibona.
Njalo, njalo, njalo. Sengizok’thengela uMbayimbayi wedali. Udubule intaba.
Asiphini. Cause lesi two ngifuna ukuthi ngidubule intaba zangakini lesi two.
Yes. I swear something that says, Tatua,
we are not sure.
Then I'm tired of the other.
The law of
Njalo, njalo, oh njalo.